Hii church kuna mtu hata shika hata kidogo. Upate ame.
Mimi naomba huku nisike kwa sababu
maji nilishinda kushika kitu ya
tatu. Ni aibu sana. Mimi nataka kitu mfanya deliverance. Mimi nataka kitu mfanya deliverance.